Lisili sanda sakhe singthinta ngizwizilake lona likhuluma sengi